Isiganeko sokutshona kwenkwenkwe eneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala kwidamu lasePolar Park eOrlando East ngempelaveki sishiye uluntu lothukile kwaye lukhathazekile. Abenkonzo zolawulo ongxamisekileyo bathi umzimba wenkwenkwe ufunyanwe ngobusuku bangecawe emva kokuba elahleke ngomgqibelo. Uluntu ngoku lucela ungenelelo olukhawulezileyo lokhuseleko ukunqanda ukuphinda kwenzeke isiganeko esifana nesi.
Isebe leenkonzo ezingxamisekileyo kwisixeko saseGoli ngomgqibelo liqhube iinkqubo zohlangulo kwidami lasePower Park eOrlando East emva kokutshona kwenkwenkwana eneminyaka elishumi elinesithathu ngethuba idlala nabahlobo bayo. Ngentseni yangecawe isebe lirhoxise iinkqubo zalo zohlangulo emva kokufunyanwa komzimba wayo. Amalungu asekuhlaleni kula ngingqi othukile kwaye avakalisa inkxalabo ngesi sehlo.
I'm very concerned ngoba it's very daunting ngoba okay, how can a child asuke endlini ezila iresponsibility yomzali neresponsibility yecommunity. Kuthini ngawe uma ubona umntwana ona 13 ezala? It's very heartbreaking. Ukuthi uzothula umntwana wakho alele la afile. Okay, I have a child of my own. Kumele ngibe responsible kwincosi yakho ukuthi udlani, ukuphi, uhamba nabo bani, wenzani.
Ukuthintela iziganeko ezikumila kunje, abahlali bathi kumele kuqingqwe amaphulo wokhuseleko ngokukhawuleza.
I think this place should be restricted, especially to children. Should be restricted like it's supposed to be an authorized entry. People who come here are people who are responsible for themselves, who know that this place is a dangerous area and they know not to go near the lake. Because these children, they swim there. That's the thing about them. They don't swim in a nice and safe place, you see. So all they do is come here. So they must make sure that no one swims here. The law should play a huge part in this because they know that this place is not a safe place and they know that children are very adventurous.
Ukulandela ukubhaqwa kwalo mzimba kwakhona isebe leenkonzo ezingxamisekileyo elimemelela kubazali ukuba babeke iliso kubantwana babo ngalo lonke ixesha futhi baqinisekise ukuba badlalela kude neendawo ezinobungozi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eOrlando East.